I te kaumā whitu noiho ōna tau, engari ahakoa tērā ohinga ōna, ka tū a Ishtar Mackey-Huriwai o Ngāti Porou, hei kanohi mo Aotearoa ki Parī, i te tau whāinga whakātu o te mūtai, i ngā taumā heke heke o te ao. Kei ōna taha tō ōna whānau e haere tahi ana, nā reire e rite ana Ishtar ki te whakapau i te kaha, kei a Harata Brown, te roa Ngātu.
He meke. Me te tūmeke hoki kua tau ki Parī, Wīwī.
Wai maari e hau, kua tau mai ki tēnei whakataetai nui ki Parī. Ko tēnei te tei o tōku whāinga roa, koriti au mō tēnei mahi.
Ātau ngātahi mai ana te uri o Ngāti Porou me tōna whānau, te tira katoa nei i ahu mai, i Tūranga Nui, Akiwa.
Rima pakeke I tīmataia ki te whakangungu, whitu tau tana pakeke I whawhaia I tana whawhai tuatahi, mai I taua wā ki tēnei wā I nāianei, kua āhua hunuku, ana mahi whakarite mō te whawhai.
It's a proud moment for us as a family and for the wider family. You know, just leading up to this tournament, I sort of get moments to myself and, you know, get a bit teary-eyed and... But it's a place that she's comfortable with.
O te whānau tonu ngā kaiako o Ishtar.
Roa whakangungu ai māua o aume toku pāpa I aia, mai te wā iti noiho tana pakeke.
Every year I've pretty much been training throughout the whole year. Do two trainings a day. And one rest day.
Ko te pai tawhiti ka mana te hākinakina nei.
Hei ngā orimipia e whai aki I tēnei, ko te tikanga ka tū hei hākina motuhake tēnei te Muay Thai I roto I era whakataetai.
One saying that I go by is never give up on your dreams. I've been going by this saying since I was young as well. And yeah, if you never give up, obviously your dreams will come true.
Ka puta a Ishtar ki te mura o te ahi a tēnei rā tonu. Harata Brown, te karere.